ngibabe noma uthi wasengise King Cetshwayo ngiyacela inkosi ubingaphela amandla uzwelele ngokukhulu kuhlakana njengesizwe umntwana waphindangene kuhlanganisa nokuthuthukisa umphakathi wonke wakwaZulu Natal ngoba phela ayeke uhulumeni usikwale ethi intuthuko lapha ukwedlula uhulumeni wako lo mntwana waphindangene lapha enkandla nje asinalutho olunye olukelenziwa omunye uhulumeni ngaphandle kwala uhulumeni wako lo mntwana waphindangene la mahhovisi lapha phezulu aka DSD uhulumeni wako lo mntwana waphindangene akho mntwana wami ungakhuluma ngeposi ungakhuluma ngeenkantolo ungakhuluma ngeibhedlela ungakhuluma ngako konke ngisho ukuba le mgwaqo nakekelwe ngosakhulu umnumzane uJibe bengabonanga ukuthi ukhona naye umanager wasemfolozi ungakhuluma noma yiphi inqalazini lo yena namhlanje uhulumeni asehluleka nje ukuyinakekela uhulumeni obusayo njengamanje imigwaqo yethu iyafa iphelile ibolile la kuyityele khona kumagebhugebhu la kuyigravel khona kuhambeki akukho nje lo hulumeni okhona njengamanje obuyisa inhlaso encane yethemba usukele hambile emhlabeni umntwana waphindangene sibona ngisho amaqembu ezepolitiki egijimela lapha kwaZulu Natal ukuzikhangisa ngethemba lokuthi abantu sebezoqoma wona manje kuvuke nalabo abanikwe ithuba baphatha amahlandla azamabili iminyaka ecishe yeshumeni bahluleka bancama ukwenza ngcono izimpilo zabantu manje sebecabanga ukuthi bazozama inhlahla futhi ukuze bazicebise bona nemindeni yabo Ngoba abantu mina ngiyafisa amakhosi endlu nkulu bangadideki. Uyabona uma unotsotsi ukuthi njalo maphela inyanga ahlale lapha ekhoneni ebambe inkunzi ngoba iyaziholile. Abanye kotsotsi balinda phela 5 years mase befuna ukubuyela eParliament baphinde futhi bezokhuphuza abantu amavoti. Akufanele lo tsotsi afdide. Afanele lo tsotsakudide ngoba seshishe nje isikipa kuphela manje angazi ngaphela ukuthi onjani ongadidwa utsotsi ngoba seshintshe umbala nje wesikipa kuphela ngisho angashintshe ingoma aseyicula kodwa ngakuthi woye wayephuthuza kufanele kubaleke uze uyositshela ngale mayiqhamuka Ngoba uzofika ekhaya ungaphethe lutho. Makhosi asendlunkulu. Ingozi engahle ibe khona. Njoba kuzoyokhethweni ngonyawo zayo. Ukusetshenziswa kwabantu bamakhosi ukulwa izimbi zezombusazo. Umntwana waphindangene ubephuza uma kukhona abafuna ukusebenzisa amabutho ezintweni. Ezibheke eceleni. Siwahlonipha kakhulu nathi amabutho. Nizokhumbula ngesikhathi umgileji athatha amabutho eya nawo kwadakadunuse ukuthi kwaba umntwana owaguzayo. Nikhumbula kahle ngenkathi umhlonishwa womnumzane Zuma ezungezwa ijele ukuthi owayihola amabutho umnumzane umgileji Wathatha amabutho waya nawo khona. Umntwana waphuza lokho akufanele amabutho angene ezintweni ezifuzelezi. Namanje kumele kuphuzwe uma kukhona umuntu ofuna ukusebenzisa amabutho ezindabeni zakhe nokuphehla udlame. Umntwana waphindangane ushiye isizwe sibumbene.